Aw baba ayikho nje into wrong kale yumfomo
mhla washintsha la malivilivo wafakayo uzobona isikhona isidingo sokwashintsha nganzami kuzofanele ukuthi nihehe nibe bahle uma nicula nje nibonakale nibe bahle kodwa ngisazocabanga ukuthi yiphi yona ezonifanela kahle nibe bahle kakhulu qhubekani nicule
Umthetho ukukhathali, ukumhlambalaza, ungibukanisa nalezi ingane.
Yini inkinga yakho? Ikuphi inkinga yakho?